Imo one level.
But my part is that other man. Thank you.
Asimo kwabala onye mele me ka oro nwanne ya okwabala Asimo kwabala onye nuno no ka oro nwanne ya okwabala Chief Omego
Idi
Omego
Idi na excited no cotton
very
very alori kwa level
eh
ile yimi re
akwi ma nwanne mu ka nka na pa atani
atani ngune ngune ka tenacious
eh
Keno Gabon come better. Kevin
Gabon,
I didn't put a pan block on Gap, one block, come back block, the block on the door, and we'll be World Foundation. I see it. Come back 20 years. At an error, at an emetta di him on my catching neck. Well, meta dia,
because we could wear a wine. Ah! When in the Nacho Corogaco, give one of Fafafafafafa. Well, any of my own.
And a metony and all ballad. Oh, my GB, any opportunities, Hanchi, Lulan, Ulu, Quapu. I think that was a block, those shin I use. I saw board, they are buying my sock with the block.
Who's willing?
A man?
At an elule.
Huh?
Ulule.
Hey, Lunanda.
Oh,
eh? Satin elunu, but don't.
Ulule. Hey, when I hope you.
Oh, boy.
Yeah! Yeah! Again.
That's some sound, I'm a warrior, Cobrulo. I couldn't dana not a coating. We hold the gun. I don't know, Bulloria Mimulo. More one arm. You attack, I did the magic George, or you had the boom boom. You will leave.
Lay him in. Come, go straight to the point. I have no bar and no name. At any chemical flow. Only chemical at any bullo. Chemical and now go, eh? It will get about 40. Give a cuckoo, ride you any me. You are a cuckoo taste, you are a quanime mini wangle. He got no $100, walking $1,000. Oh, Pacabical, hello. Oh, I own, I am a killer, I am a killer, I am a killer.
It's the money hobby, chemical. It will talk about wig and him. Yabon wig.
Why are you doing? Oh, I'm calling and go back. Why are you keeping it? Like a apple. Buru hishi budana.
Anu masim from bosisi ne ebi
anu. Oh, yanye ne ku akoko white sheet paper like paper. Oga dika paper.
Eh. Ebo apokare na gya.
Ah ah.
Je mezigi sample. Je mezigi. Yeah, we go kasa na sa. Ka kemi sa na sa sa namke no 5500. Kehuna. No 5500 de kamsa na ke. So, ihi ge mu ge awu ne ga bia ko ego ni de kapesa. Ega choro ne ego. Onwe oru na enwere cash enwere n'ulo giga wetia ka I gazu paper wo ahia nkete I gazu paper white sheet be akrekre gaju ya ni me chemical ya gbara na $100 ginwe kwene ego and ego ana agwa gi o depend de udire gi chori inwe eh ego enwe ego li weteniri o determine ego li ga enwete and to change gwa gi hia na o tam kororo gi hia na gi hotel o di gwa ka secret o ebe na I ga akoro nne I ga akoro nna I got a corundane, I got a coricun ebe. When you're a leguaria, the wiggy leg won.
Jesus! Yeah, I'm a problem in Messi Christus at it.
Oh, just ye,
ah! Okay, you the secret society, man, old Chadia. My old
queer. We did, oh, just ye too.
Ah!
So you got well now, and when you know when it only wear cash at hand.
You only gave it, or when you do know when you kill it, wear it a capita. You told him. You
get it. What do you call me, Huba? Nemagadame. Can Nam Jam? You quagadan, e bagadam. Here, Wagwa Guardia. What do you want to be? Wapa didn't an animal give you a new bianyum. Ah! Hey, well.
So,
eh?
So when he will eat it, kill it, is the money. Cavale, Zuta, Pepper. I gave you a continue.
Oh, we him get it. Hey. Him get it, him get it. Because we're clever. On Nando when the chemical. Let him know refrain. When he reaches Shala, no. At least on Nando when he wants to use our marriotte. By now, I don't know how long we'll be able to relieve the wreck in the nebo.
Bam 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 bam. Him and our own with chemical. All my brother with chemical. My young only come with capital. Mumwezi, ya chosen him dog. But I can't, I will be trim some. Now the chemical. Come on, I got a boy with any room.
Ah!
mara gị na ụbịam mgbe niile gị na amaka ụbịam gị na ụbịam na-egwuri na-achị achọrọ m ịrapụta gị na mkpọpụta gị from that
situation. Afọ ma ga-akpọla n'ala na m ịhụọna m n'anya too much ka ịkpọpụta m n'ụbịam ịkwa ụbam ihe owete m chiri pụta n'ime gụ obinigwe prakwa tule gị bịa na so oke nwebere ihe unere agara nga ọnụ kpakpam ma awa otu nga nọ n'ugbu a nụ ndị nwa ngele niile n'ụba ụba eziole ụba na ezi na ụba eziole na famili niile nga ndị beku niile abarịala na ọwachi chekwe enwebere onye ebe ka ọnụ ihe erutere aka ma awa otu onye even if your blood brother ndị gị na ha si n'otu blood apụta
ziri m ihe ọjọọ si m akọrọ gị fee
mba nna m ụdị ihe ọjọọ ihe m ji ajụ maka asụ charity beginning home onye ọwụla hụrụ ezi ụzọ ga-ebu ụzọ ji nwanne ya tupu ya na-aga mba otu ị hụrụ ụzọ ọma na ugbu a mpakụkwọ ozirigbo mụrụ na ụmụ nwoke onụrụ ụzọ hụnanya na ndị nwoke na ishii ndị nwaanyị atlist ha niile ụgbọ anụ ha niile ga-awụrụ ugwele dangote ma isi m ga-awụ tupu gaa na-abịawa gị ishi gwo nnọọ ihe aka nwa ngele gafee amụsa gafee ata gafee nkume gafee isi nje aba si nkwere gafete gafee ama ibu gafee chaere ụmụdị ibi kama ata na ekwe rutezi ekwe bịawa ụmụduru ka ị bịa mee mee ọgaranya ndị nga ọ na ụbịam kwurele ha ebe keke ovaripe honines ya ihe ha na ịhụrụ m n'oke anya ijiri bịawa si ime mee ọgaranya ụbịam ka makpụrụ nga ọnụ na m iwu onye ochie ọsị m imega enyere ahụrị ka ọwụ ka ọhụ nkịtị so m ga-akpọgo onye ochie mmadụ na iwu onye ochie ma ejiri otu etie ya ekpusi gị na iwu ha ndọrọbịrị ahụrụ anya eshi abụdịkwa oshi abalị dị egwu ka gị uwe oji akpa ezu ka ịnyafere akpa ote chiri ọnwa ike ọnwa ike chiri abalị abalị gra ndọkị nwa bingo gra nọ aga m anwụ taa aga m anwụ echi bịawa nọ gị lecha onye ị ga-eme ọgaranya ya wụrụ mmi asị ngị na ya achọrọ m iwu ọgaranya by fire by four asị ngị na achọrọ m iwu ọgaranya by fire by four
gịnị mere mgbe ọbụla nọ mmadụ hụ ihe ọma otu asị ka onyere gị aka ya na-agba gị n'ahụ dadadadadadadada mgbe niile gị na-ayọrị bara n'elu oke nkume wụ ụbịam ọ gịnị na-emedị gị
ahụnanụ ngụ anọitiri na-erugharịkwanụ gị n'elu ọgaranya ahụnangụ nwoke wayo igbuchirila akpa agwụ nna gị o jiri kụpa ọfọ ọfọ ka mgbe esuburu ahụhụ nyere anyị ahụhụ kụrụ ya ekure n'aka bịaba gụ nnọọ gị chọcha nnọọ nga ị ga-ewepụta ọgaranya ya wụrụ na ụfamili ị ga-eme m dangwute gị wụrụ dangwurugwu ọwụ ihe ọjọọ mgba ehe nwa m bulie ha akpa ọfọ gụ burukwa akpa kemikal ejikwa ha kemikal sapụ gị
n'ụbịam
ga azụzụ pụọ
echem
ije akụkọ lekwa atị na-enwere gị nwoke nwa nga na ụgbọ nwa na-ebu ọrịa egbu onye kpọsara blọkụ ọkpụrụ m ga aka mgbe tetete ndị nwaanyị m kwere tewe ime ha pụga nwatakịrị mmadụ nwatakịrị nọ ga-asị oke ya aghara ka olulu o butere kemikal ị ga-eji ewe ka ya bụrụ m wọwa onye mbụzi ị ga-ebuzo m ga-arịsịala gị ala nye gị ego ya ịdị ga gba chacha iwere nke a rie m ego itigo ego iji ihe gị iji akpọ ndị ụmụ nwaanyị na krismas m ọ bụla awa ọkụrụ gị ị na-ebugho gị kwa akpa akpa m sisi kwote sire gị aka na awụchi kpo gị n'ala ibi
onye wụ mmanụ
ọ dịghị pọsịbụl na iwu human being
onye wayo
ị na-eme ka ụlọ echefuru ịgba penti mgbe niile nọ na-ezuzu
ka a gbara gị penti gị nyaji akpa ote dị mkpa ọma dị ote
ikpu enye anya hapụ anya ọ bụrụ na ịhụ ụzọ ịma ihe bụ ihe anyị anya na-anọ gị n'anya
gị na-agajega ka ozu nwụrụ na akasidenti na-enwe ahụ dị ihe eji eme gị gara nwa ha ehehe nwee ha amụma ịbịara bịa ime m ọgaranya nwa afọ igbo dị ka m nọ ịmadụ na amụma anya I have two naked eye anya mata ema anya ozugbo ị batara mgbe ozugbo ị gwara m si nwune gị nwoke lo na obudo ọrịa lo bikos the nesin nwune gị oge eji ebu elowa ọrịa bịa bute ọrịa lo gị kpọm onye ochi mgbe isi m na ụdị ọrịa na ibu kemikal eji asa akwụkwọ ya were ego mgbe ka m lega anya na mkpara anya mara na nna gị wee ezigbo mmadụ oziri igbo mụgide nọ mụọ ihe niile ọ mụrụ dịcha oke he gave birth to beautiful and handsome men ya eriwo towards the end ya mgbe ọbara agwụra na ụfọrọ 1 liter ya esi ọnwụ chịkwasa nne gị ọnwụ n'elu ji eme onye ochie mụọ wayo kụrụ akpa ka ego gị na-anya hụ gị akpa a ga-eji akpa na ịnya eli gị bido na anụ ọcha dị ka gịnụ gị lechaa onye ị ga-egwu wayo ya wụrụ nwa afọ igbo amụchiri ike nwa afọ igbo amụrụ ote mụọ mote mụọ m echi amụrụ mote mkpọ kachi nchim ivin mma m asụdị ude onye bụ ụkwụ ya wete m rịọpụ ji aka m rịọpụrụ onwe m kpọọ gị nje masị m daa n'ala ote si ya mọda kadị m ọ ya kpatụlie m ọ ihe kwuru m kwuru echi amụrụ m gị lechaa onye ga-egwu ya wụrụ m nwa ndị igbo anyị awụdụ ndị akpịrị ego anyị na-agba mbụ enweta ego ka anyị We don't depend on people's money. I nyem chemical m ge ja asa akwukwo wuro oganya wuro dangote wuro arisi China wuro me na dollar wuro oil money ma ahu makpuru ngo note so te makpuru ka ngo akoko makpuru na elu umu ya I ge me mo oganya me wodo. Who does that? No, tell me who does that. I aren't hungry for money. I'm a legible personality. I am distinguished and disgusted. Oh, I'm going to go to school. 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 I'm going to some people may have one blunder food. Oh, him wage to imagine a man who can walk up. I didn't mean it. So, actually, you may. Anoja, ibe kuranga bebe awureshi. Si okne me shozuri igbo. Wala mi ane loche. Otile kwekwe gokun. Oti prakwa gokashi. Pande gwo kebu chemical lo. Etige gona mi lo te mevum. Ya wuro ewuro akwukwo gaji oni memri ya mevum. Nle ganya na mkuranya. Muwe sim na enwe bedom. Na unne gwo kewo obuye lo. A wudu di akwon agbe ngare si ala. Onwe kuro nyem na agwa ya. Gikwacha hana me mdo gba makpuru lem ni me society e ga makpuru na lili ma chide kekrem na gna maga makpuru na lili na Christmas no gikpo mo onyoshi osiri gbo mo na no mo amze mo amburichi enwe du ju mo osiri gbo na amfor osiri gbo mo nwere dignitary nwere disqualification ni men da ha ya wo ma ji gboro okpo ya ga mo amo protonius iniquity mo ye ga towards the end gibra ba ga hunje are be negotiate ti me ga ga gwa me maka wudo osiri gbo mo go hotem sire hunge wudo nwo osiri gbo o mo osiri gbo ade ezoshi ade zo sibra ibrabi men parade kam na nya kam mga garera ala wure gonya go me mbre kwa ma ala wure gonya pam se ji hapale ego elu nwa beef ndi gbo mo anya ai mo no na anya it wasn't to be from by na rahura onya bula mo afi bo should be job here hand should be called should be yeah.